Wamyeni Ubwikashi tata na chula bafula na bumbirwe mutata tenu tata teti munde kereshe. Pashisha kowela Ubwikashi bwandi amaka yenu imwe tata ya chila fyonze kalusheni mipashisha kowela Ubwikashi bwandi mwatile lomba wala pelwa konkonsha wala isiwa kwaya wala sanga nile chine mwatile lomba wala pelwa konkonsha wala isiwa kwaya wala sanga ukuye kulomba kwa nitata Wamyeni Ubwikashi nitata nachula bafula na bumbirwe mutata chenu tata neti munde kereshe Wamyeni Ubwikashi tata na chula bafula na bumbirwe mutata chenu tata teti munde kereshe Wamyeni Ubwikashi tata na chula bafula na bumbirwe mutata chenu tata teti munde kereshe. Wamyeni Ubwikashi tata na chula bafula na bumbirwe mutata chenu tata teti munde kereshe Wamyeni Ubwikashi tata na chula bafula
mwatile
na bumbirwe mutata chenu tata teti munde kereshe
ukutalusha mipashi shako wela Ubwikashi bwandi isho mweleza ishile ngokutira Ubwikashi bwandi uleva wakutitikishiwa kafweni ne mwana wenu nalomba tata.